richesse. Kawala Bwana, kawala marishani mwangu milele. Kawala Yesu, kawala Bwana, kawala marishani mwangu milele. Yesu wewe ni Bwana yangu, wewe ni kimbilio kwamba imara. Yesu kawala Yesu, wewe ni Bwana yangu, wewe ni kimbilio kwamba imara. Yesu kawala Yesu.
You're my.